Cindy Kiro, tū Māori ki te ao. I whakatūria a Cindy I te tau 2021, te wahine Māori tuatahi hei kāwana tianara.
Kei te kuataku ngākau I tēnei wā, no te mea ko tēnei he kaupapa nūnui mā koutou, mā tātou katoa nera.
Ko tā Cindy, mā ona whakapapa Māori, whakapapa Pākehā āia e āwhina ki te tuitui I te reo āiwi ki āna mahi kāwana tianara.
Ngā tangata whenua, ngā tangata tiriti, together into a common purpose. So it's about te kotahitanga, manaakitanga, kaitiakitanga, kia mōhui ai ngā tangata, ko wai a, ko wai tātou, and why we matter together.
I roto a Cindy I te rōpū manutaki I ngā tau o te whitū tekau. Ā I akona ia e etahi o a tātou tino rangatira. Ko kahurangi June Mariu tōna kaiako Māori I te tuatahi o ngā kura Ārohe ki te ako I te reo. I taua wā ko te rōpū manutaki, te rōpū toa I ngā kapahaka o te motu. Ā koi nei te wā tuatahi I tūtaki rāua ko te kuini. Ā tata ki te whā te kaumārima tau āmuri iho, ka tūtaki anō rāua ko te kuini mai I Zoom. Mo tana whakatūranga, hei kāwana tianara.
Ngā tamariki Māori ki a koutou ngā rangatahi that actually you will be the leaders we need for tomorrow. So kia kaha, kia kaha, kia kaha koutou.
Cindy Kiro, tū Māori ki te ao.